Imana yongera abane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage ni wa mwanya w'ikiganiro cingo n'imiryango tukaba twongeye kubaha ikaze aho tuja kuganira kuri tema ivuga ngo uruhara rw'abavyeyi mu gukundisha Imana abana babo abana nibo ngabire uhoraho agaba imbuto zo munda nizo mpera ngo atanga uno mugoroba rero mwiza turaja kurabira hamwe ingene izo ngabire uhoraho agaba twozirera mu ntumbero yo kuzikundisha uwo mwami yaziduhaye nuko rero turaza kubifashwamwo n'umutumire wacu twaronse uno mugoroba mwiza tukaba twagomba kumuha kaze kandi yongere anidondore ariko baratwumviriza ikaze ni kwani
murakoze kumikaze ndaramukije abariko baradukurikirana bose muri kiganiro cingo n'imiryango hama ku mazina nitwa Nimwe Rukundo Celeste naravutse ubwa kabiri ndashima Yesu hama ndu mu mama ndubatse ndabise umutware mushinga ntahe n'umwana umwe gasaba yesegi
Amen. Atuhezegerane nawe Rukundo.
Yego murakoze.
Ikaze ni rwanyu. Mwakoze cyane kwitaba buno butumire. Nashaka rero tuduge ku ijambo turi mu ganiro cingo n'imiryango. Turagomba kuvugana ingene abavyeyi borera abana bongera abana bakundisha Imana yababahaye. Tuvuze gukunda Imana ga madamu abariko baradukurikirana botahura iki ngaha.
Murakoze tuvuze gukunda Imana novuga nsingira nshikirize icyumviro canje uko ndabyibaza ariko ndashikiriza ico ijambo ry'Imana ritwereka iyo rivuze gukunda Imana ijambo ry'Imana ravuga muri Yohana 15:14 akavuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagena muri abakunzi banje niyo mwakora ibyo mbagena turumva ko harimo gukomeka kuba bakunzi b'Imana nimwakora ibyo mbagena none ibyo Imana itugena naho cha wiyumvira ati itugena ibiki iratugena icambere no mvuga kwihana tukavuga bwa kabiri ariko ntibiherera ngaho birabandanya bikagera kukwama ibyamwa bikwiranye no kwihana rero iyo tuvuze gukunda Imana ariko baradukurikira botahuramwo kwihana hanyuma tukama ibyamwa bikwiranye no kwihana yego
numva nuko muvuze kwihana mushatse kuvuga iki
tuze
kuko hari abadatahura kwihana icari ico nka bari ko baratwumviriza barashobora ko hari abantu badatahura cyo jambo kwihana mushatse kuvuga iki
kwihana dushatse kuvuga hari jambo Dawidi yakoresheje avuga ngo mu byaha niho mama yabyariye mu muntu rero harabamwo iyo kamere merembi bwana ashaka tuko tuvuga kubana no mu bana batoya harabamwo iyo kamere merembi iba mu muntu ako kabi navuga ntidukura ku bavyeyi bacu ba mbere Adam na Eva rero ako kantu umuntu wese arakavukana si kubera wavukiye mu muryango kijijwe ako kantu katabaho karabaho ako kantu rero iyo tuvuga kwihana turavuga umuntu kugera ahantu kumenya ngo ndi mubi kandi je ubwandi sinshoboye kwitunganya ngo mere neza sinshoboye gushira ingeso zanje ku murongo ariko hariho wangiriye neza ashobora kunkuramo aka kantu kabi kandimo uwo si uwundi ni Yesu Kristo hamukagera ahantu ho gutera intambwe novuga ntukaduza ibiganza ukavuga ati sinkwiriye simbereye ndi mubi ariko wewe wagiye mu kibanza canje wewe wemeye kuza kumura kuri ibintu bibi ndakwihaye wese ndishikanye ngenze kugomba niyo rero ntambwe novuga n'umuntu ashavuga ati sinkwiriye hama akegera Yesu Kristo ubuho novuga nti nimba turi muri kino gihugu cy'u Burundi turabimenyere turumva ubutumwa bwiza henshi nibaza ko baravuga ngo 99% y'abantu babaye ngaha mu Burundi nibaza ko bashobora kuba bari kwadukurikira canke abari hanze yacu baramaze kumva ubutumwa bwiza rero ako kantu yumvise bitagenda hamukemera gaca bugufi ukakira Yesu nico nita kwihana yego
hanyuma ugahebe ibyaha
ariko navuga nti kwama ibyamwa bikoranye no kwihana wanashaka icyo umuntu ashobora kugikora ariko ntagitegekanya niyo mbese niyo kimushikiye arigarukamo akavuga ati oho nakoze ibitabereye nakoze ibidakwiye agaca bugufi kandi akamenya ko atari we abishobora kubyitunganiriza ati ariko hari ushobora kubintunganiriza ni Yesu Kristo yego nibyo
murakoze cyane muratubwiye ko umwana nibe yavutse avuka afise akantu kicaha afise kicaha kava kuri Adam na Eve mbe mwebwe mufise umwana angana gute
afise amezi 10 yego
niyo umwana wanyu afise amezi 10 uno munsi arako kantu aragafise
yego cyane aragafise kuko nkiyo arashobora nko kumuza ikintu akagira amanyamakanka canke ukabona yuko ikintu wamubujije mu kugikorera amanza akakuraba akaraba ico gira ubivugeko akaraba kugira umufate namba rikinagira shiye mu kanwa agaca bararetse canke nimba agomba nyene mu kina canke nyene akugora agaca shira mu kanwa ca kintu urumva arazi ko hari ibintu mama dakunda ari ibintu papa dakunda aramanza akaraba ngene ibintu bimeze urumva arafise ikintu muri we cyo kumenya nubwo ari muto ahageze aramenya ikintu kibi canke cyiza
yego murakoze cyane none harya kenshi abakizwa abavutse ubwa kabiri iyo bavyaye umwana baje kumusengeshereza kwa pasteur nagira kaca kamuva ko kajya kandi iyo musengeshereza
oya nuko ndikamuva ko kajya aye kuko
none bisiguye ki kumusengeshereza
kumusengeshereza cambere ni nishimwe ku mana ukakokonesa ko niwe niyo nini niyo yamuguhaye kubera umwana nkuko twabivuze mu gutangura ningabiri va ku mana umwana ningabiri va ku mana abantu bashobora kumwifuza ntibamuronke hari igihe umuntu yiyumvira ngo kumbura umugabo n'umugore bahuye utawugwaye umwana acaboneka ariko siko biri barashobora guhura muganga arashobora kuvuga ati umushinga ntarakomeye umufasi ntarakomeye ariko umwana ntaboneke ni ukuvuga ngo ubwa mbere tubwiye turavuga ati mana warakoze niwe waduhaye umwana turagushimiye hamwe kandi natwe turamugushikaniye tumushize mu biganza byawe ubuzima bwe bwose uzubane nawe mube hafi mugirire neza yego ariko tuba dufise bien sûr cha gikorwa cyo kuba kuzomurira mu ijambo ry'Imana kugira ngo nawe agere kumenya ka kantu ka kamere kari muri we nica kwe kugakora ko ariko kwihana
yego mbe gukundisha Imana abo bana nyene ni kubabwira ko tuyikunda canke umuntu abigenza gute abikora gute
gukundisha Imana abana ubwa mbere sinavuga ko ari kubabwira ko tuyikunda kuko nuko navuga nimba ari abantu heza n'abana abana hanini ikizobafasha mu buzima bwabo mu rugendo rwabo rwo gukura ibyo babwira n'ibyo birabafasha mugabo ahanini ibyo bakubonana birabafasha ku rugero runiniya rusumbigo ibyo bakumvana ingeso bazokubonana bazozifata nkama kuruta amajambo zobabwira no babwira yuko ari bibi kubesha ariko umushitsaje ugacuma abwira ati genda mumubwire ko ntari ntahari umwana ntuzomubwira ngo kirazira kubesha kuko nawe azobabibona kubesha mugabo niwe umubwira ati kirazira kubesha umushitsi akaza udashobora kumwakira ukamushikira ukambwira ati nukuri nyihanganire kumbure ndarushengiye kuruhuka kumbure simerewe neza azobona udofisi ikintu umubwiye kiruta kandi gifite uburemere usumbwe by'amajambo yawe umubwira rero gukundisha abana Imana si kubabwira gusa ariko twebwe ubwa mbere ababyeyi no kubaho ubwo buzima bwo gukunda Imana nabo bakabifatiraho bakiga gukunda Imana mugano uvuga ni igikorwa ahanini kiba kikuraba wewe nyine gukundisha Imana wewe mubyeyi urategerezwa kwanza gukunda Imana ukayikunda by'ukuri hama n'umwana akabigufatira kwa karorero yego iruhande y'ibyo umubwira byinshi ntibikuraho ibyo umubwira ariko ahanini birahagaze kukungene wewe witwara muri uko gukunda Imana yego
biramufasha kuyikunda nawe
cyane biramufasha cyane kuko baravuga muri psychology ngo umwana wese arakenera ngo umubyeyi kwidentifya sinzi ngene nakwibwa mu kirundi mugabo yigana yishushanya canke yigana arapfukura avuga ati yo co mpa nkamera nka mama co mpa nkamera nka papa ivyo rero yukunda Imana navyo buri kurabimuha ya ma valeur ari muri wowe gukunda Imana umwana agenda arayakira ayakira
urakoze cyane none ga madame Rukundo ntaho bishika umuntu akaba ari mama mwiza cyangwa mu papa mwiza famiye imeze neza ugasanga barakoze ibishoboka mu gukundisha imana abana babo ariko ugasanga umwana arafashe ubundi murongo atari w'ababyeyi bo no munsi baba bari
ego cyane birashobora gushika kuko nubwo tuvuga gukunda imana nitwo kuraho uruhara rw'imana mu kuyikunda yo nyene ubwo ijambo ry'imana ravuga ngo uruhara rw'imana
n'ukuvuga
uruhara rw'imana n'ukuvuga igikorwa c'imana icimana ikora kugira ngo jewe nkunda imana hari icimana yakoze muri jewe ni urya jambo ravuga ngo ntawuze Yesu ravuga ngo ntawuze kuri jewe datata musunitse kandi kugira ngo tugende kuri Yesu nuko mwemuyera atugendera rya jambo rivuga ngo azokwemeza abanyavyaha nuko mwemuyera atugendera akatwemeza ko turi abanyavyaha ico ni igikorwa c'Imana rero tuvuze umubyeyi ntiyo kwita ku ishavu ariko yoharanira gukora ico wewe wahamagarirwa gukora asabwa gukora nk'umubyeyi ariko akamenya ko ariho n'uruhara rw'Imana uruhara rero rw'Imana ntitwonarugeranya n'uruhara rw'umubyeyi ni runini rurahambaye rurakomeye rero hari uruhara rw'Imana muri mu buzima bw'umuntu wari wese muri uwo mwana kugira ngo ikundegere imana rero uruhara rw'imana rurakomeye cyane mugabo navuga nti n'umubyeyi akamenya turi n'uruhara rwanje ariko kandi sinokwita ku ishavu hari ico nakoze ibisiga Yesu nimuyera data bazobibandanya ego
urakoze cyane madame nukuru uri tubwira ijambo rikomeye kandi nibaza ko bariko baratwumviriza baza gufashwa cyane kubera muri ko murasigura ingene umuvyeyi ufasha umwana mu ruharagwiwa karukora hama ugwa imana nago rukaza rurushiriza ugwa umuvyeyi ikiganiro ni ikiganiro cingo n'imiryango turiko turavugana n'umutumire wacu kuntu uruhara rw'ababyeyi mu gukundisha imana abana babo nashaka madame Rukundo ndababaze mbega biroroshe cyane gukundisha imana ubundi muntu
cyo kibazo ndumva mpamva ntange nyisho hamwe navuga nti biroroshe kandi nkavuga nti ntibyoroshe kubera ko ibyoroshe kubera igituma byoroshe nuko cyagwa ruhara rw'imana cyagiko rw'imana ikora nico gihambaye gusumba byose kugira ngo umuntu akunde imana natwebwe kuyikunda nimba uri umubyeyi akunda imana nuko imana iri muri wowe nuko mwemuyera yaje akagushoboza gukunda imana agakora igikorwa muri wewe ijambo ry'imana rivuga ngo urukundo rw'imana ngo rwasutswe hose mu mitima yacu na mwemuyera rero biroroshe ko umuntu yakunda imana biroroshe ko umuntu yakundisha undi imana ariko kandi no ndafite n'urundi ruhande rivuga ngo ntibyoroshe ntibyoroshe kubera iki kubera yuko gukundisha imana undi muntu ko ubwa mbere wowe uyikunda ntiwokundisha imana abantu nawe utayikunda rero kumwe twavuga ngo muzamara abakunzi banje nimwakora ibyo mbagena hariho gukunda imana hari ikiguzi bidusaba hari ikiguzi bidusaba Yesu yaravuze ngo umuntu yashaka kunkurikira nikorera umusaraba wiwe yiyanke hamaze aheza nkurikire no kuvuga ngo hariho hariho ikiguzi bidusabira dusaba kwiyanka biradusaba kwikorera umusaraba tugakurikira Kristo biradusaba guheba ibintu dushobora kuba dukunda kubw'inyungu z'umusara kubw'inyungu za Kristo rero izo ibyo tabishoboye kubikora iyo utemeye kwitanga ngo wemere kwiyanka no kwikorera umusaraba ntuzogara kugukunda imana nutashobora gukunda imana ntabandi uzoyikundisha kubera iki hazobaho kuyivuga ku munwa gusa kuzima bwawe ntibuzoba bushingira nta imana kuko abantu bo babwira mugabo abo mubana igihe cyose baradevye kuri kukunda imana niyo tonababwira ngo urumva ngo jenga ndumuntu ngo akunda imana bashokura bo buzima bwawe bakibaza ibibazo kubera kinaka tabesha kubera kinaka yigenza neza kuko yigenza uko yigenza ugasanga hariho ingeso nziza bakubona ko hariho ibyamo bakubona ko batabona kubandi cyangwa umuntu nawe nyine atibona ko abikamutera kuza kukubaza cyangwa kwibaza igituma wewe wigenza gutyo oya rero hanini ni urugendo rwo gutangura ubwa mbere twebwe tugakunda imana tukemera gutanga ikiguzi bisaba kugira ngo bizokunde bizonadufashe bizonatworohere kubwira abandi by'imana kandi atari kubabwira gusa tubabwire byongere bize bibagirire ikimaza
Urakoze cyane. Hariho umugani bavuga ngo inka ikamwa icyo yariye n'umuntu atanga icyo afise. Urakoze cyane. Mugabo hari akantu watubwiye ngo umuntu kugira ngo akunde Imana ngo abwirizwe kwiyanka. Nk'abantu bariko baradukurikirana uvuze kwiyanka, batahuza ko umuntu yo kwiyanka gute kugira ngo akunde Imana.
Kwiyanka sinzi ko dufate sinzi ko natanga nk'akarorero, dufate nk'umukazi bisanzwe. Abantu bose barakunda nk'amakotasiyon, umuntu wese arakunda ko umushefu amukota neza. Hama mugabo biradushikira ugasanga nk'ubu twacerewe, hariho rojisitiri yagiye duhabwa dusinyamwa ko twashyize 7h30 mugabo twashyize 7h45 kandi turakunda kotasiyon. Ugasanga biraza kungora ingene nza kubaho kwandika ko nashyize 7h45 mu gihe bazobiraba mu kigira badukote bazoraba amasaha tuzira. Ariko yashobora kwiyanga ukavuga ati oke jewe kwijururira inkota neza ndabipreferera gusumba k'umushefu yo uko yo nkota. Simvuze ko ari byiza gucegwa, ariko dukurikirana si byiza, sinakubaje abacegwa, ariko nakubaje umuntu kuba sincere akemera ikintu camushikiye akakibabazamo ukiyanka kugira ngo wikorere umusaruro. Ahubwo ati ni ukuri byangoye, byanshikiye, ndakora ibintu bitameze neza. Mugabo kwikunda aje ati oya Imana ntacyo iraza kumbabarira, reka nandike 7h30 ahuza kuba wikunze. Mugabo niyo wemera kwiyanka ukikorera umusaruro, ugati ni ukuri reka nandike amasaha
ko washitse saa mbiri,
yego ni ukuri reka nandike amasaha nshikiye nayo, hama imisigaye
ijoro ritsimeye
rizoca urubanza. Ego hamu ukagwa kaba wemeye kwiyanga. Hariho ama loisir n'ikindi kintu umuntu avuga nti urashobora kuba umuntu ari umukristo wanashaka mu gasanga arakunda gutakaza umwanya, arakunda nk'aga filime atacuka kaza kumwongora mu buryo bw'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kwitwararika iby'umubiri bigira ikimazi kuri bike, ariko kwitwararika iby'impemu bigira ikimazi kuri byinshi. Ugasanga ari umuntu aga filime akunda by'ukuri nta kintu na kimwe usibye ko kamusamaza gusa kakanamufasha kuruhuka, yari asanzwe anaruhutse kabe karamusamaza gusa. Ugasanga aho gafilime umuntu anagakunda si habitude yo kwama karaba. Mugabo arashaka kwiyanka ngo ati ni ukuri iyi filime nayihunda, mugabo ndayihebye kugira ngo afate umwanya nsome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikakurutira wa mwanya wo kureba televiziyo, uri kurira bamwe ibintu atahana hamwe bihava bigushikana. Ukavuga ati je ibi bintu nabikunda vraiment, ariko ndabihebye kubwo gukunda Imana kugira ngo ufate umwanya nganire n'Imana biciye mu ijambo ry'Imana. Mfate umwanya nugare mu cumbi wanje nsenge. Umugenzi yagutumiye musohoke kuri plage, wanaherukayo canke urabona ko bidakenewe. Mubwo ukiyanka nawe plage wayishaka, akayaga wagakunda gusamara vyakuryohera, akantu mwafatirayo kagutemba neza n'ukuri nta kibazo c'ingwara urwaye kavyo tuma umererwa nawe uraza urabikunda. Mukavuga ati no, hariho ibingirira ikimazi. Ubu noraba ugwaye mu bitaro nkamuremesha nkamubwira iby'Imana byogira ikimazi gusumba kuja kuyerera mu bitagira ikimazi. Rero hari utuntu udusakifisa nga dusaba ko twiyanka muga tugakora ikindi kintu ciza gifite ico gitanga mu bwami bw'Imana, kuko hari gusanga no byukuri cyuko turakora ibintu umwanya munini wacu atakintu biriko biratanga mu bwami bw'Imana, ariko twoshobora kwiyanka tukareka ibyo dukunda kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana.
Amen, amen. Urakoze cyane mwana w'imujuri guhezagire. Mbega madamu Rukundo, gukundisha Imana abana bacu nico Imana itwiteze ko nk'ababyeyi canke bikora ubuvyumva utavyumva kabireka.
Navuga ngo nico Imana itwiteze ko vyukuri, kuko hari ibwirizwa ry'Imana, hari itegeko ry'Imana rivuga ngo nimugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa, mubigisha kwitondera ibyo nabageze. Nibwira ko imbere yuko twoshikira ari amahanga twohera mu nzi wacu, nkahera kuri ba bana kubahindura abigishwa, nkahera kuri bamwe tubana mu nzu kubahindura abigishwa, nkahera kuri ba bandi bose tufatewe mu kibano nkabahindura abigishwa nkazoshika ku mahanga. Rero imbere yuko dushika muri ariya mahanga Yesu yaduhatumye ndavuga abandi bantu duhere mu nzi wacu, duhere muri abo bana. Rero nico Imana by'ukuri itwiteze ko nk'ababyeyi, uvuze ngo byokora ngo ababyumva ngo utabyumva kabireka. Mbega yemwe umubyeyi ataba yumva ibyo gukundisha umwana wiwe Imana yoba yumva iki? Kuko nibwira yuko mu bintu mu ndoto z'umubyeyi umubyeyi akundana n'Imana umubyeyi w'umukunzi w'Imana nibwira ko mu ndoto ziwe za mbere no kubona umwana wiwe nawe ahindutse umukunzi w'Imana rero nico gituma mvuga nti sino vuga ngo byokora gutavyumva aho gutavyumva numva kuye nyene kubanza nawe akira abakora umukunzi w'Imana
kuko
yogerageza gutera intambwe yo kwibaza igituma atabikunda igituma tumva biri mu nshingano ziwe kuko ndazi nimba ufise abantu ugafite n'abagenzi bajya abagenzi bawe beza ntiwifuze ko urifuze ko n'abana babo babakunda ku mana ho byoca bigenda gute uwo mubyeyi atabyumva numva ari we banza kuyisuzu kugira ngo yongere guterana intambwe n'Imana mu kuyikunda kuko nibwira ko by'ukuri umubyeyi akunda Imana mu bintu yifuriza umwana wiwe hari kubona yuko umwana we nawe yakunda Imana
yego hari ikiguzi bisaba kuri uwo mubyeyi abyumva no kuri atabyumva
hose birasaba ikiguzi ko navuze nti abana baratura ibyo dukora hama kandi birasaba ko nyine twemera hari igihe umwana nyine ubu umukunda ugashaka ngira nko kohorasha ku kintu kitabari cikavuga akabona nk'induka piece cyangwa akavuga ati reka basi ndamureke uno munsi ko atemeye ko tujya gusenga agashaka gukina reka rero ndamureka kine oya biradusaba ikigozi avuga ati ni ukuri sindyoherwa ndakubonye uritse mugabo hakugusiga utari kurarira uri kurakina mu mwanya wo gusenga worira mu gukaza tugasenga hama rero numva no kutabikunda nyine baracafise urugendo runini kubanza kubikunda hama akazogera kubikundisha abandi ariko nawe bikunda yego numva ari ibyo navuga
urakoze cyane kubw'izo siguro uduhaye mu muryango madamu Rukundo hashobora kuba hariho abana bakiri bato cyane hakaba n'abandi bana baba bakuze abana baba bakuze mbere bamaze kwihitiramo ibyo bokora cyane mbere n'iby'Imana bakabifata nk'ibintu bito ntibabihe agaciro kanini mbega umubyeyi afise umwana muto afise abana batoyi yokora gute kugira ngo abakundishe Imana
birabasaba ko icya mbere kubasengera kubabwira iby'Imana mu buryo busanzwe mu buryo mvuze bworoheje atari kuvuga ngo ke ngo muri Luka ngo havuga gutya na gutya kuko Luka nta n'uwo bazi ibyo ukagerageza kubabwira ku myaka yabo iby'Imana ikunda n'ibi iby'idakunda n'ibi hari n'igihe ubabwira ugasanga uri kuri societe curiosité muri wowe kuko ubaza ati Imana none iyo mana tubwira idakunda ibibahe hama nk'umubyeyi ukagerageza kubabwira mugabo ahanini kuri abo bana ico ni ukubereka ko bibaho ko Imana ibaho ko gusenga bibaho muri iyo myanya kubatwara gusenga kubigisha mu nzu iby'Imana muri irya myanya yo mu muryango yo gusenga yego numva ari cyo umubyeyi yakora
biroro
nibyo nakubera abo bana nta nyungu baba babibona si ibintu bibakinisha si ibintu bibatwenza ntibiba byoroshe ni bimwe nyine by'umubyeyi gutanga itegeko tugera dusenge uburi koragira ibihariye urindi hariya bakavayo bakaza mu gasenga ejo tuzoja gusenga bakumva ko bashaka kuryamira mugabo bari obije no kuzinduka bakabyuka bakitegura bakaja gusenga hama nawe ukaba wafashe n'imyanya yo kubasengera muri kumwe yego bashobora kubona nk'umwana muto ko nyine arakura bacana uri kurasenga peut-être nareka arabitabura n'ibyo uri kuravuga mu gakubera iki mama yahoze akikonsanga ibyo antuka arasigarana igicapo muri we rero ibyo bizomutera kwibaza ibintu biri muri urwo rugendo rwo kwibaza ibitandukanye azoba ariko arakura kandi afata ya nzira kuramwereka
murakoze cyane mbega aba bana bo bari mu myaka ikuze bamaze guhitamo ibyo bakora mbere iby'Imana ntibabihe agaciro kanini umuntu yobafasha gute umubyeyi ariko aratwumviriza yobafasha gute ego nivyo uracari muto nturagera kuronka abana bari muri urwo rugero ariko nawe wakuriye mu muryango ndizera neza ko kugira ngo ushike ngaha ko gukunda Imana wakunze Imana kubera hari ababyeyi nawe bagufashije nashaka rero mutubwire ingene abavyeyi no munsi bariko baratwumviriza ingene bo bikora bo baba bariko barahura n'ico kibazo cuko baba bafise abana babo batumva iby'Imana
abo bana twavuze bageze kuyitiramo bari muri myaka dufata naho bari guhera 10 kuduga bari yitiramo n'ibyo ariko kandi abo bana no utangura kuba ko bari mu migwi ibiri hariho abana ata n'ikindi kintu na kimwe baba bahagaciro niyo bimwe tuvuga mu kirundi by'indero yo kuziko atari baba bahagaciro nuko abashitsi babaramutsa neza bakabaganiriza batabaca hejuru atabyo bumvira hariho n'abandi bana nivyo by'Imana ntibabihagaciro ariko basi baracumvira umubyeyi ica basabye baragikora yego hari igihe bashiramo ubugaba bashiramo gukwega amaguru ubwaba baramwumvira iyo n'imice navuga nti ibiri rero mvuze nko kuri uwo muce wa mbere w'aba bana baba by'ukuri n'ibindi bisanzwe bibagora umubyeyi abafise nyinshi gikorwa kidasanzwe c'amasengesho co kurindira ico Imana izokora kuri uwo mwana kugira ngo asubire mu murongo ariko nawe ntiyohorasha yohora amuganiriza kuko abavyeyi kuganiriza abana ikintu kidasanzwe yohora amuganiriza gukunda Imana akabishira muri bya bindi byose ariko arifuza ko umwana wiwe yogerako mugabo ataragerako yandero nziza kwa kubaha akabishira hamwe nyine no gukunda Imana agahabimuganiriza igihe cyose Imana imuciriye ico canzo
aho ni mu gihe byemeye
eh aho ni mu gihe byemeye hamata byemeye naho no force no kubyukuri mputse kumureka wome ngatugiye kure kuko ntiyama bya nk'iminsi yose rega nta wama ari umusazi umwanya wose hari hagiye ashobora gucishamo agahengwe akumva ibyo uri kuravuga pana kubyumvira bikamugwa mu matwi naho yobagiye naho yobarenganye ukavuga ijambo rikamugwa mu matwi rero iryo jambo ryiza iryo jambo ry'Imana iryo jambo ry'urukundo rw'Imana uko kumubwira ntiyumva arasarage mu bitari ibyo akambwira ati Yesu ajane nawe Yesu abane nawe mwana wanje n'iryo Yesu abane nawe rikamukoraho kandi agiye mu bitari byo kandi ubizi ko agiye mu bitari byo iryo rikamugwa mu matwi kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera kuva ku kumva ukumva ijambo ry'Imana rwa rukundo rw'Imana ashobora kumugwa mu matwi ariko aragandisa n'ibyo yitayeho ariko hari ico Imana ishobora gukora kuri iryo jambo uwo turiko tuvuga wa mwana wenyine w'umusada atari na rimwe yumva atari na rimwe yuba tuvuze kuri uru ruhande nago rw'abana bihitiramwo ariko iby'Imana batabiha agaciro n'umwana nawe nyine no gufashwa n'umubyeyi wavuze uti kuba nkumbura umunsi uko nyine ngana hariho uruhara rw'ababyeyi n'ukuri ndashinga nta ko hari umwe uruhara rw'ababyeyi rudasanzwe kandi muri iyo myaka nyine tuko turavuga y'ubuto imyaka 13 14 wanashaka no munsi yayo indwi umunani twarasenga mugabo tugasenga muhera mugo ugasenga utabikunze nama nibuka nk'ikintu cansigayemwo cahora kinshavuza hariho iki kiruko co mucira nako bari kinini hari igihe umubyeyi yigara kwihinombera ko ategereza kutubwira isitori y'abanyisirayeli inkuru y'abanyisirayeli bose kuva Aburahamu ahamagagwa gusohoka mu nzu kwa se kugenda azorora nk'umwana ashaje wa mwana azobyare babana hama babana uriya muryango ubaze batwagwe inyagano muri Egypte hama bazove muri Egypte ba Imana ibasezeranira ko badosura muri kiriya gihugu urabona igihe nkuru ni ndende rero umubyeyi ayiha yuko umukiruko azahora yituganiriza kandi akayituganiriza amasamdi ugasanga muravyutse hariya kwibarabara bariko barakina muriko murabumva baramufashe agahoro gaguye mu kanogo mu ikanivo bageho gatora mwe namwe mufise bibiliya mu nzu muriko muravuga ngo rero ngo Aburahamu ngo mane ngo kiramubwira ukumva ibyo bintu n'ukuri bariko barakugora ukumva kwanzu uravyutse abandi kumbure ntimana ryame biriwe barakina noneho nawe uravyutse uratukugiye gukina ngaho nimufate bibiliya kubera umuni 18 ni saa 12 ntibigikenda ko tuja kwibarabara kuyerera ubure hagetse ko twigira mu gihe ibyo bintu bya n'ukuri byaranguye nabi mu myaka yanje iyo nari mfise nibatswe nari mfise imyaka nka 10 gutyo 9 ibyo ntibyigeze bingwa neza ariko uno munsi sinzi gituma n'ukuri ni inkuru mu nkuru nkunda muri bibiliya ndakundi inkuru ya Israeli ubuzima babanyemo n'Imana kuva Imana igahamagara Aburahamu ni kintu nibuka ntakunda mugabo cyamfashije kwegera Imana kumva ko iby'Imana nubwo ntabikunda nta yindi shwafisi ndabyumviriza tugasenga nibwo ko gihe twasenga nyine mwese mugasinzira nk'uko nyine mugabo akatubyura muri aya masengesho nyine turiko turasinzira amasengesho nyine kuko ntitunabishaka nta n'agaciro kabyo tubona mugabo bakatubyura umubyeyi yaragize uruhare rwo kudushishikarizaho nyine nubwo tutabishimye nubwo tutabikona mugabo tukamenya ngo si byiza kandi hariho ahantu Imana idushaka rero nkaje nubwo ntimaze kumva ubutumwa bwiza hariho ibintu mba numva nko iyo tubibwirwa n'abadufasha mu gakiza abakozi b'Imana bari imbere yacu mba numva atari korofe kandi mba numva atari ibyabo kuko hariho n'abandi babitubwiye muhira kuko dukwiye kwitwara ko dukwiye uko iby'Imana dukwiye kubishira imbere rero muri iriya myaka utabikunda ariko bikagufasha ikindi gihe ukabyumva
imbuto y'Imana ntihera
by'ukuri imbuto y'Imana ntihera nico gituma umubyeyi atodendebukirwa si kubera umwana umwana yafunze isura yaje atabishaka yaciye azana n'impuzu ngira zitari zo wamubujije yaciye ashyira ko yinogera mwabanda nagushavuze si cyo utuma uca udebukirwa udendebukirwa ngo ya ngo by'Imana urabandanya ukamufasha ntariko arabitahura n'umunsi ariko azobitahura ejo kandi nibyo kurerega hariho ahantu umubyeyi yaba abona umwana atabona yaba aho umwana abona n'umubyeyi ari habona twabaye bitugoye ariko wowe nk'umubyeyi hari aho umubonera ukamubonera imbere wowe ataharabona rero niyashikaho nokwita imbere muri iyo mugihe kanaka aribwo ati nicyo gituma umubyeyi atakunda ibi yaturera mu nzira y'Imana ukabona ati bya none n'ukuri birafise icyo bimaze birafise agaciro ariko kera utabikunda rero umubyeyi ntiyodende bukigwa yobandanye kuko birafise icyo biriko birabiba mu mwana
yego urakoze cyane madamu Rukundo Imana iguhezagire sinzi ko ari akajambo kanyuma ko muri kino kiganiro ubwira abamama n'abapapa bariko baratwumviriza
hari ijambo nasomye mu migani mu minsi iheze ryankoze ko numva ariryo nshaka kubwira abamama cyane cyane rivuga ngo indero nziza n'inkoni bicisha umwana ubwenge ngo ariko umwana bapfa kurekeraho atetereza nyina kugira ngo umwana ace ubwenge hariho indero nziza bidusaba nk'ababyeyi kumuha hariho inkoni bidusaba kumukubita ibyo bizomuha kugira ubwenge ariko niwapfa kumurekeraho hariho umuntu azomara amaraso inzi igituma bibiliya yashizeho akantu ko hari nyina ariko wewe mama wiwe nutabikora ku ijambo ry'Imana rivuga niwe uzomara amara rero twige kurera abana bacu turongobona nk'emu yera aduha ubwenge urumva nk'iyo strategie umubyeyi wacu yari yatoye yo kutuganiriza mu kiruhuko akatuganiriza inkuru yo muri bibiliya ubwo n'ubwenge Imana yari yamuhaye ku giti ciwe ariko ubundi mubyeyi nawe Imana yashobora kumuha ubwenge bivanye n'icyo Imana ishaka kuri uwo mwana wiwe ingene yamugenda ingene yamurera muri urwo rugendo rwe rwo gukunda Imana rero bariko baratwumviriza abamama ntimuze muteretegwe dukoresha ijambo ry'Imana ridusaba tubatoze indero nziza tubaha niyo bikenewe kugira ngo bace ubwenge kugira ngo kandi tumare amari yose abahezagire
urakoze cyane madamu Rukundo Imana iguhezagire kandi nagukomeze
amen
ikiganiro cyacu kirarangiye bakunze ba televiziyo ehitage nibaza ndizera neza cyane ko mwatahuye kandi mwafashijwe niyo mwagendera mu ijambo ry'Imana indero y'abana izugenda neza nuko Imana ibahezagire tuzosubira ku wa kabiri nk'aya mango umwami wacu abahumugisha